Kei te takahia e whanake tonu ai te mātauranga Māori ki roto i te whare wānanga o Tāmaki Makaurau. Kei te whakatūwhera hia anō ngā kuaha o Tūtahi Tonu, te whare nui e arohaina ana e te tini me te mano. Hei tohu i te whakahoutanga o te whare, kua whātekau tau e tū ana ki Waipapa Taumata Rau. Nā, ko tōna whakahoutanga hoki, he hanumitanga o te aotawhito me te aohou. A nei rā ngā whakamārama a Mārena Mane.
Heke ana ngā roimata. I te huakina mai o tētahi wāhanga hou o Tūtahi Tonu Marae ki Waipapa Taumata Rau. Ka rere hoki ko ngā maharatanga ki ngā wā o mua.
Ana kai konei ki nā kai ako Tūtahi mo tērā, ko tērā te whare kei maunga whau, kei te hoki mai rā kai konei, kei te... whare wānanga o Ākarana.
I tūwhera te marae i te whare wānanga whakangungu kaiako i Tāmaki whātekau tau ki muri. Nā te kapinga o tēnei whare wānanga, ka unuku te marae.
Ko mātou ngā tauira o Nehera, i tae mai hei tautoko i te kaupapa o te rānei ara te huakina o te whare hou.
Ko te taonga nei, ko te tāngata, ko te ingoa, ko te kaitāngata tēne. Ana, ko tēnei he taonga mō te whare. He taonga mō tātou katoa, mō nā tamariki, hei whakaako, ki runga i te whakairo.
Nā te mana whenua o Ngāti Whātua i tautoko kia tūwhera anō ai tēnei whare puni ki tōna wāhi hou.
Ka kite au i te whare, ka hoki ngā mahara. Ki te wā ahau e tauira ana i roto i te puna wānanga nei. Ko mātou tērā i te take o maunga whau. Ko tuki nepe tō mātou tumuaki.
Ko tā te kaiarataki Māori, ka pūmai tonu te marae ki ngā reanga haere ake nei.
E wāhi āhuru mō wai. Te mahi whakaruru hau mō ene ngā tauira ki te whai tonu i roti te ingoa o te whare, Tūtahi Tonu. Whai tonu au a wawata, au a moemoea.
Tukuna tātou kia Tūtahi Tonu.
Ko ngā tauira marae te ingoa hou i tākoha e te iwi, he oe anō ka noho tonu te ingoa taiwhito ki te wharepuni. Mārena Mane, te karere.